Gira ni fo bampango ndigate. Ne yo nsanga rifo ntayo natora. Muga kobera numvise na maze kuyibona nasanze kandi sinashobora kugenda ikintu 10 minota 30 ntararuhuka imwe muzaca ziniga kumva y'umutima ariko ubuntu
akajambo ubwira umuyobozi kumbure turazi ko akunda gukurikirana ibiganiro bica ku rubuga canke kuri media inshuti ya bose akajambo umubwira ni nkaka
akajambo namubwira ahubwo yo kwa
turacyari muri ya ntara nyene intara ya Muramvya komine Kiganda neza na neza mu gatumba ka Matyazo nawe uri mu cyankuzo nawe uri ngozi ejo canke igihe yaje turashobora guhashika kugira ngo gahunda yacu yo kugenda twiyagira n'abanyagihugu ibandanye kuri seti za kamera murabona ko turi kumwe n'umuvyeyi umuvyeyi ndetse mubona ko byukuri ameze neza cyane imbere yuko twiyagira no umuvyeyi kumbure yo twidondora yitwa gute abahe
cewe ne twabimenye imana arine Mwako kumutumba Matyazo agacimbira burimo.
Arine. Jewe ndi mushasha ngaha I Matyazo iwanyu. Jiste naje kwatembera kugira ngo niyagire nanye. Nshaka umbwire neza na neza ikigo inshuti ya bose ukizi kwiki.
Jewe ikigo inshuti ya bose ico ndakizi ko ni ciza cyane mbere sinona bidondora ngo ndabimare. Jewe kuko naragwaye ingwara zitandukanye amafyigo umutima ingwara imishi unumushishi itombera urahavura jamwe hanyuma twarayaze n'umutamo umwe umengara ingaha niwe yambwiye ati buryo ugiye kunshuti ya bose bo kuvura ndiyumvira kuja aho kunshuti ya bose atanze amahera make hanyuma ndahava ndagira gahengo ndatora mitende ahubwo yo boraba bakaza barayizana no kumutumba kugira itike ntituri sohore birebire naye handiho ikora neza cyane inshuti ya bose
byagenze gute mbigwi ugishika wakiriwe gute
cewe ngishika banyakiriye neza cyane mu bugwa neza kuko ntugenda urata amahera menshi ukuntu nahabonye yego guca nisha nahashime
uri abantu benshi ndavuga nk'amadini amwamwe aravuga ko ari bibi kwivuza imiti y'ikirundi cyangwa imiti kama wowe nakahe kajambo ubwira bariko baradukurikirana
je nka jewe bavuze yuko ari imiti kama ngo batoyivuza nka jewe sanswe ndi umukizwa imiti y'ikirundi ntayo nkoresha mugabo kobera nabonye ihinguye nta muvuga tano nabonye bamvugutiye ngo ba narabonye ko nawo nyoyo ntemba neza
nshaka umbwire rero uko kuntu wasanze ihinguye uterayibona waruzi yuko ari imiti imeze gute
nagira nifo bampango ndigate ne yo nsanga rifo ntayo natora mugakobera numvise na maze kuyibona nasanze ihinguye irumije atangorane na narawufashe numva ntangorane binteye yego
so ngomba rero kukumenya ubu ukuntu merewe ubu umerewe gute imbere yuko wafashe umuti wahawe n'ikigo inshuti ya bose
ubu none ko nkora imirimo ndoga ahandi ho sinunama ngo noge kubirenge kandi sinashobora kugenda ikintu 10 minota 30 ntararuhuka imwe muzaca ziniga kumva y'umutima ariko ubu ntangorane bintera ndashobora kugenda n'isaha n'inusu atangorane ndagira yego
nk'akajambo ubwira umuyobozi kumbure turazi ko akunda gukurikirana ibiganiro bica ku rubuga canke kuri media inshuti ya bose akajambo umubwira ni nkaka
akajambo namubwira ahubwo yo kwagura ico kigo kigashika mu ntara nka zose kugira abanyagihugu tworohegwe dushike bitatu ruhishije kandi ayigwize ntaza avuge ngo yayibuze tumusabira kumana ahubwo imiti ko yoguma ipanza ari myinshi kugira bene gihugu tworohegwe mu kwivuza
muvyerekana gushimire nibaze ko ikindi gihe tuzogaruka kumbure tugutembere unatuyagire vyinshi muvyiza kumbure baba warakorewe n'ikigo inshuti ya bose
yego je naje ndabashimiye kandi nkashimira n'umuyobozi w'ico kigo inshuti ya bose kuko ivyo nagira nta n'uwundi muntu ku isi ndana bibonana yego vraiment ivyo akora ni hatari umuntu atuvura ingwara akatuvura n'inzara n'imbeho umva wundi wo mukura
higa turetse ukuntu bakuvuye hari ikindi ciza kumbure woba woratira ikigo inshuti ya bose woba warabonye bamaze gukora
yo jewe ndakimushimira gose kuko niyo muhuriye no munzira ukamuhagarika ntabona ko ari umubosi umubwira uti jewe umunsi nta munyu ufise nja kurya akakuramba bitanu ubu nahatugiriye noera tuzaniye umuceri n'impuzu z'abana umva undi yo bishobora ntawe turabona ku mutumba ndetse na muri zona ntawe turabona
oya byerekana gushimira cyane ndanakwifuriza n'imisi mikuru ya bonane na noel myiza niboze kukumbure umwe n'umuryango wanyu muzoba munezerewe cyane kuri urya munsi
ha reka reka byo vuga babaje kubibona
eh simurakoze yego